Nitwa Egide Nkunzimana.
Wewe uri mu barundi bakoze ko nibibazo byo 2025 dushaka utubwire byabaye ivyakushikiye.
Murakoze. Uretse ko narumunya gihugu nk'abandi bose aho naba mu ngagara mu karitsiye ya kane kwigenekerezo rya 27 z'ukwezi kw'12 mu mwaka w'2015 aho naba mu karitsiye ya kane natewe n'imodoka zitatu imwe yari pickup ya gisirikare iyindi ya zari zibiri z'igipolisi hama izo modoka uko zaje ari pickup zitatu yari amasaha kuzo yo mu ijoro amasaha aja gushika saa 9 y'ubuca izo modoka general zumvise ndi mu nzu numva imodoka zije ziriruka numva zitse ziparitse zirahagaze ngaho numva bari
wabahehe
nabo mu ngagara mu karitsiye ya kane numva bari ko barakoragura bava ku modoka ibirato bya gisirikare ndavyumva ko bivuga hasi ndibaza ibibaye ndavyuka nza kugurura inzu kugira mu rugo ndabe gwa rugo ruri kurotire ariko nuguruye nsanga abantu bambaye impuzu za gisirikare n'izigipolisi benshi bagirenga nk'icumi bari kuri kurotire hejuru n'inkoho bamfatira ku inkoho ico nakoze namanitse amaboko basimbira indani mu rugo bantegeka kugurura portail ndayugurura bamwe mu bashefu barinjira n'abandi batagira igitigiri barinjira babaherekeje amasanamu noba naherutse nkaye kuko mu nyuma bamfashe barabanyica barakubita baragira ibiki ibibazo nabazwa ntavyo natahura ivyo ari vyo ko je sinari umusirikare
bakubaza ngo iki
bambaza ngo inkoho zibikwa ntaho je sinari umusirikare vyo sinkoho ntavyo narinzi barankubita barababaza cane barankora ibintu bidasanzwe baramboha barantwara bashira muri pickup bagenda biceye hejuru pickup irikiragenda mu ijoro sinimagine ahigeze narumva yuri amadodane
bega edi kugira bakwite bakusaba inkoho we mu buzima wa rusanzwe ukora iki
je mu buzima bwanje uretse ko nubu ndi chondi ndu munywanyu umugambwe MST nta kazi k'igipolisi nakoze nta kazi k'igisirikare nayo ndakora hariya sinzi ikintu banzizije gusa barambabaje ndakomereka ndababara ndategwa inshinga z'ubugoma amaboko arabi
hanyuma baragutwaye wari kuravuga ukumva ko muca ku madodani mwateye muje
ndiko ndagerageza kuraba kuko bujumbura ndayizi cyuko turagenda nkumva imodoka iragenda irakata narashoboye kwibaza ko wankuye mu ngagara mu quartier ya kane bantwaye hariya muri quartier y'icenda hari documentation ubwo nshitse hariya narakuwe mu muduga ntabwo hasi mboshe amaboko inyuma
mbegaza gumye ari modoka ari zitatu
tugeze hariya hepfo bantwaye hagumye hagaragara imodoka imwe imodoka umushefu wayo yari umupolisi yitwa Félix Niyorugira komisere niyo nagiyemo gushika muri nefu ariko ziza kumfata zari zitatu harimo pickup irimo Désiré Uwamahoro n'abapolisi biwe harimo pickup yo Félix harimo na pickup y'igisirikare yarimo uwitwa Darius Ikurakure
hama tugarutse muhira gato mbega waribana abo mwabana bubu ntibabarondera
byagaragaye nkaho baje barondera jewe abo twabana mu rugo hariyo inzu zitatu imwe yari ifunze bene bari barahunze yindi inayo siho yarari yabamwe umusore umwanya siho yarari jewe barantwara bankura ngaho na byagaragaye ko menga baje barondera jewe ariko atacona keka ko bandonderaho barantwara gushikaho aho muri nefu nakorewe urugomo rudasanzwe nakubiswe natewe inshinga z'ubugome ku maboko n'uwo maboko simazima naravuwe
bagenzi wawe mu masaha 9 aho kuri documentation washitse nk'isaze nga
twagiye kuhagera nkaza kuko iwanje bahari bamaze kumfata bakamboha baragiye mu nzu yose barayisaka barashaka ibyo barondera ibyo bangiriza ibyo biba bariba ibyo bamena baramena hako nta gikoresho cha gisirikare cha gipolisi bahatoye barangije barantwara sinari nkibara amasaha nari nababaye nibaza ko twari muri quartier 9 hari nk'amasaha ya saa 10 y'ubuco
hama aho muri documentation bakubajije iki wagirijwe iki
ikintu nabonye bakimfata mu quartier ya kane baje rabandangiza bashaka kwica kuko narabonye uriya bita Darius Ikurakure yarakubise urushi mugenzi we Félix. Félix yarankoreye ikintu cy'urugomo cy'ukundangiza, aramubwira ati kikireke turacicira hamwe n'abandi. Ibyo narabibonye, ndumva ko mwe kwicirwa hamwe n'abandi. Ngeze mu karitsiye 9 narabonye uwo bazanye umutwe bakase, baraza bafise umutwe w'umuntu bantamika donke parti yaho bakase, bantamika amaraso bansiga ku munwa, bamubwira ngo mugene uwanyu. Ko ndaboshe jewe hanini nazana n'inuzuye umwiheburo, nari nababaye naye nari ndindiriye urwo rupfu, nta sino kubwira ngo nari ngifite ubwenge bwinshi cyane.
Abo bagutamitse umutwe w'umuntu bari bande?
Bari abapolisi bari kumwe n'uwo Félix. Nibo bazanye umutwe w'umuntu bakase, noneho turi ngaho bawumpamika ku munwa. Ubwo bari ngaho mu nyuma sinamenye ibyo bavugana hagati yabo, bavuye basubira baraterura bajugunyira mu modoka kwa kundi, bafata nk'uterura igiti, nari impambiriye amaboko mu mugongo. Mu gukura we barahenurira hasi ukuguyuka guko, baraterura mu muduga, barasuba baratwara baragenda. Aho nibaza ko
hama gato uwo mutwe bawukuye bawuzanye bawukuye he?
Bawuzanye bawukuye ajya muri nefu nyene muri documentation, hari abantu bafungiweyo. Naranahumva ko aho ndi, narumva ko hanuka nyene amaraso hameze nabi. Nubwo hari mu ijoro, narumva ko hanuka amaraso, ko ari ahantu hiciwe abantu.
Were bisigura yuko ntiwigeze ushikanwa mu gasho ka documentation cyo gihe?
Hariya mu karitsiye 9 ntayo ninjiyemo. Ntayo ninjiyemo, bahavuye bamvana ngaho, baca bandugana mu kinama.
Bakubohoye ubwo urabona?
Oya, nari mboshe. Bantwaye mboshe, barandugana mu kinama, nari nababaye, amaboko yari yaguye ibinyanya, bari banteye inshinge. Hari nubwo nari nzi ko ata maboko nkigira, nari nzi ko amaboko bayaciye.
Ibyo ko gutera inshinge byagenze gute, byabaye ryari, byabereye?
Ibyo kuntera inshinge byabereye muri karitsiye 9. Abahungu bari ku modoka hejuru, harimo umwe sinzi ko yari umuspecialiste w'ibyo bintu, niwe numvise abwira ati reka ndamugirire ka kantu. Yarantera inshinge mu kuboko, nkumva ukuboko kuratinze kose, n'inzara n'intoke sindazumve, kuko kugera nka saa 11 mu gatondo mboheye amaboko inyuma, nari nzi ko amaboko bo bayakiriye nko mu nkokora, ntabwo nayumva ko ngifite amaboko akwiye.
Hama baragutwaye za kinama?
Bantwaye za kinama, niho nongeye kubona yuko ntuzenya aho bari bateguye kundangiriza hari ngaho. Barantwaye mu gasho, bantwaye mu gasho.
Agasho kahe?
Agasho kari mu kinama ku komine. Noneho nsangaye
aho tugeze nk'isaze ngaya,
hari za saa 11 z'ubuca utaraca, atabantu baraja mu barabara, barugurura baranshira mu bandi, hama banshize mu bandi. Mu mwanya mutonya uriya komiseri Félix aragaruka ankura mu bandi. Ubwo ankuye mu bandi bari bampambuye amaboko, nabonye ko amaboko ariho ariko ataco nkiyakoza.
Uri mu bandi bafunzwe, waramenye abo bandi ico bagirizwaho mu kinama?
Nabona rugwaruka rufunzwe, ari abana bafunzwe urwaruka, bagaragara ko ari bamwe bafatiwe muri manifestation n'abandi, nta sino kubwira. Noba naramenyemo amazina, noba naramenyemo nka babiri bavuye baja kumusaga barafungwa. Harimo n'umwe nongeye kubona yasanze mu buhungirino, bavuye bamutwara mu mpimba ava ngaho. Ikintu je nabonye ni uko mu iryo joro Félix yaraje arantora antegeka kuva hasi. Kwivana hasi rero nicaye ntagira amaboko mu gasho ntibyakunda. Abo bandi bana bafunzwe baramfashije, bamera nk'abanterura ndava hasi. Vuye mu gasho antwara nk'ahantu bavuga ngo hari biro, antwaye mu ibyo biro.
Aho ni kuri komine mu kinama?
Iye, ni kuri komine mu kinama. Antwaye aho hari biro ndamukurikira, ambarangwa ingo ngiye. Aragenda ku meza imbere yanje aricara, aciye nanje intebe ya muraba nk'aho hamwe ubwiye kwitura umuyobozi. Ndicara ndamuraba mu maso, arangije ijambo yambwiye kuti we nkeneye kupfa, ndagute muri toilet wonyene. Ubwo bwari ko buraca. Narabonye yuko mwo mwanya bivuze, narumvise amajwi hanze, sinari nkicumva cyane ko ninavuye amaraso, nakomeretse mva amaraso menshi. Numva amajwi umenga abantu bavugira kure, ndumva amajwi icyo abantu bavuga, avuga ururimi rw'Igifaransa kandi atari umurundi, ariko aravuga ko hari abantu batwawe bakuwe mu ngagara. Ndumvamo n'ijwi ryanje n'izina ryanje rivuze. Ubwo abasigaye batanze amakuru ntavyo nzi. Muri uwo mwanya Félix antwaye ambare ko keneye komfa, haciye hinjira abantu batatu bambaye impuzu za gipolisi, bari baje kunigisha amaboko kugira ngo kiziga bakirekere ngabaze kugita muri toilette
wabimenye gute ko bari baje kukwira
yarabimbyiye yarambiye ko akeneye ko mfa bakanta muri toilette baje bafise umugozi mwizoso yo kuniga noneho nawe aca icanyeretse ko icagira ntacatinya ko babikora araba aca shira amaboko kumeye inkokora kumeza aca yunamika umutwe agiruko muga ya majwi ari hanze aravyumva aca banza kubwira abantu ngo banza mureke ngo rindira arangije asohoka hanze kuraba hanze kumviriza vya ndiko yari afite uburenganzira
umugozi bari bawufise
bari bafite umugozi abapolisi batatu umugozi wa undi umwe wa niro umugozi umwe wa niro ntayibona tuyanikira ku impuzu jare nk'umwe nakuze mbona baduza kwidrapo ku ishuri ubwo
Félix acarasohoka rero yumvise
acarasohoka yumvise amajwi asohotse babantu arababona yagarutse abwira abapolisi ngo banza musubira inyuma aca nkura hasi aca nsubiza mu bandi asubije mu bandi ubwo icakurikiye babantu ko barasaba abari ngaho bose sinza bari kuri liste gupfa baribo habayeho kutwandika amazina ivyo gupfa biba birasivye
ninde yabandika
nabonye mu umuntu ashobora kuba ari umupolisi w'igihugu ashobora kuba ari umupeje bazanye buriko buraca ko baci bamuhamagaye ku telefone sinzi ya java azana registre aca tangura kutwandika muri uwo mwanya nyene bariko baratwandika kuri registre Félix aca asoranyikana ya modoka yiwe acagaruka mu mwanya mundi mwanya mutonya yambaye civile yakuye impuzu z'igipolisi agaruka handi dufungiwe mu masaha mato arabona ko kuja gukura za mpuzu z'igipolisi ari kwidegiza batamenya uwo muntu wari we nico yari karakora
agarutse rero bigenda gute
agarutse baratwanditse badushira ngaho batwa badushira muri registre ntitwarekuwe twavuye tunguruzwa tuza mu cibitoke ntitwarekuwe ku ikomine
mu kinama mwahamaze iminsi ngaha
cyabaye gitondo kimwe ico gitondo nyene bahavuye banyimura banzana mu cibitoke
kuri komine
ku ikomine ku ikomine mu cibitoke ndahasanga abandi aho twarahabaye kuva mu masaha mu gitondo nko gushika mu masaha ya 8 amasaha ya 8 ko bari batwanditse ba bantu umwe wa muntu yazanara mubonye yari umuzungu kazi petitre ko yakora muri binibe sinzi wa murungitse mu byo yavuga yababwira mu gifaransa yabwiye ati tutitayeho ibyaha byabo bantu mu bashira imbere y'ubutungane bagizwe ibyaha nivyo basavye ubwo rero bamaze kutwandika muri registre bavuye batwimura baradutwara katedrale muri documentation hariya nta kindi twabonyeyo
mu cibitoke naho mwamaze mwanyungana gute
nahavuye nka mu masaha hagati ya 8 na 9 yo ku murango y'uwo munsi nyene ca twungururiza kuri katedrale barapakira umuduga baratwara kandi tukabona yuko mu kubatwara baselectiona nubwo nabo twari kumwe mu cibitoke ntibabatwaye bose harimo basigaye ngaho nabo batwaye nkuko no kuva mu kinama batuzana mu cibitoke banzana mu cibitoke nazananye n'abandi bake ntabwo babazanye bose hama aradutwa barahantwara ndagenda katedrale hariya kuri documentation turafungwa ibibazo byari vya bindi kuranga inkoho zirizo nkoho ntazo narinzi kwari kutugirira torture gukubitwa kuzotinda rero ahagera igihe nagiye kuva mu gihugu meze nk'utorotse mu kwezi kwa mbere itariki 11/2016 kuva ico gihe gushika n'uyu munsi ikihugu sindongera gukandagiramo
hama murageze kuri katedrale mwafungiwe hamwe n'abandi byagenze gute
hari ubuntu buteye nk'ubuserire ntabwo babafungira hamwe urabona abandi bafungiwe hariya abandi bafungiwe hariya ni nk'uko no mu bari bitwa baducunze bakorera ngaho ni nk'uko umuntu yabonye ko abantu bafise imitima itandukanye harimo abaza kuturaba harimo abadukubita batugirira nabi yasanga wicaye ngaho umugere mu gituza atacuzira gakubita gasekanya n'ikibambazi kubona ko ari uwo gupfa ubwinyu amenyo gasekanya ugakomereka kirenganira gatwenga hari n'undi yaza akabwira ati amaraso yanyu ntazankurikire gose kubona ko bimubabaje n'ibyo turimo kandi akongera akarengana kandi abo bakora ibyo abo badukubita abo bavuga neza ubona ko atagira nte ntawoza nkahangabeshe ngo ni ubwoko bwabikora urabona ko mu bantu beza badashaka kubabaza abantu ubwoko bwose burimo warabona ko no mu bagomba kwitwara nk'ibikoko bajyana ubwoko bwose burimo
aho muri katedrale mwahamaze iminsi ngaha
onda ko nagiye kugera nafashwe mu njoro rya 27 nubwo nahise 27 hagiye guca 28 nagiye kuvayo muri ndabona ko hariya muri katedrale nabayeyo mu nyuma haba iminsi ishika nk'itatu ya nyuma navuyeyo ntwagwa muri Kabuyenzi ntwa muri Kabuyenzi ubwo kubera hari nabandi baza kundaba bampa makuru
Kabuyenzi haragasho
haragasho twasanze hameze neza haheruka gufungirwa yombo n'impera hakoze hari ya madushe dusanga hari abandi bafungiweyo ariko hohoho nabandi baraza kundaba ndi ngaho nibwo noba narashoboye nk'ukuronka makuru ko procedure zingene mvaho nkagenda ziriko zirakogwa abahami mfashijemwo ntabandi haba muri abo bicanye nyene bafata umuntu kuryo bakunda amafaranga nibaza ko bahakoze amafaranga naravuyeyo ikindi kintu nabonye
nuko none Kabuyenzi wahamaze iminsi ngaya
Kabuyenzi namaze iminsi 3 hamaze iminsi 3 kugira kane mu gitondo mba ndavuyeyo
wahavuye gute
ubujyo ntavuyeho bakoze procedure nka umenga ngiye kuburana nta rubanza nagira nta toshi rubanza na mfise najanye nabagiye kuburana kuri parke ntabwo nagarutse nagiriyeyo bunyene no bamfashije kugenda
Egide iyo misi ibiri wamaze no kuvuga ko wasa nk'uwatorotse agasho mbega wahabaye gute
sino kubwira ko byari ibintu bigoye ubwa mbere bantwaye mu rugo ubwo rugo ndarubamwo nkimeze nk'utorotse uwo muntu yari yemeye kunyakira ariko hageze amasaha y'umugoroba ntitwanabonyanyewe ntiyigeze anataha nari mu rugo w'abantwaye ntawe nzi mugabo makuru naronka nuko uwo muntu yavuye agira ubwoba akumva yuko umenga kunsanga mu rugo n'ibibazo ahava asaba ko mvaho ntitwabonanye ntiyaje hagarutse imodoka kuntora intwaranye n'impishije amasaha y'umugoroba mvuye urugo nabwo ntashobora kuvuga kwashoboye kunyegeza iyo minsi narindiriye niho nuri indege mva niho nahunze mva ndahunga igihugu
urumva wara baramukuza kugufata baragukubise aho wafungiwe hose muri documentation kuri cathedrale baragukubise mbega umaze kuva mu gihugu ubuzima bwawe bwari bumeze gute
maze kuva mu gihugu amaboko yanje yarasinziriye nari paralize amaboko kubera ishinge natewe cyaba igifungo cishatse sinashobora gifunga cyaba igiki intoke sinazi kontora nta na kimwe baranyambika baranyotsa baragirane naravuwe naramaze nk'amezi ashika ngahe kwa muganga amezi arenga 3 ndiko ndagira kine kugira ngo amaboko yikangure haragera igihe amaboko ntangura kumva sensibilité nkaja kuri yakine bakoresha kura nkumva umenga utuntu tunjagara ukamenga ni imvunja ziri kunjye umubiri wose kumbe ninere ziriko zirikangura ntangura kubona intoki zibuja buhoro buhoro birakunda ariko ico no kumenyesha co nuko nubwo ndiko ndavuga nubu kuko kubona ko kuryo ngaha amatando abiri ava mu kuboko yinjira mu rutoki imwe yaracitse ico gihe ntabwo ruba rukomeye nta kintu gikomeye mfata mfashe gucekira koroka urutoki mba numva kenshi uragubinyanya mugabo nagiye kubibona narakize kwera ko yarasinziriye iyo mvune ntayo nigeze mbona naracitse tando imwe yo ngaha nubu iyo mvuze ngo ngomba nje nko muri tere ya basket gukina ndi muri sport nkoze umupira ndiko ndakoresha amaboko nja numva utuntu tutunyanya tunjya amaboko nkumva yuko nubwo vyaheze bitaheze neza bifite ubumuga
si wewe wa mbere uvuga ibyo byo gutegwa inshinge mbega ibyo bintu nta nimwo bamwaramenye ivyo ari byo baba batera abantu nta makuru mwa mwararose
jewe naragerageje gushaka kumenya ivyo ari byo kuko naravujwe haragera igihe bantwara no muri laboratoire ngira ngo ikomeye barabe uko vyagenze barabe ivyo natewe gushika umunsi nibaza yuko bo bafisemwo abantu bize ibintu byo kurokariza aho nere ziri nibaza yuko batatera imiti atama substance batera umuntu kwa ari guperfora manere kugira ngo umubiri w'umuntu ucubaho usinziriye nivyo nibaza ko vyabaye ko kuko nk'ubu ndakwereka hamwe nko muho bantoboye uwo munsi harambyuka kanjye nkahagaza nibiziriko narahambiriwe bizimanganye ko nagenda rondera pomade ndahasiga bizimanganye vuba aha ni hamwe muho nagiriwe ntuzenya iyo pikire iyindi yari iri ngaha ahare haragira igihe aho habona ukunye haragira igihe hakanjya nkahagaza hakaza kugaragara nkaho menga hagomba kuza agasebe nahorosha hagasubira hakuma akagira ikindi gihe hakanjya hahora hameze uko nabo bivyo ari byo ahasino kubira ikintu bantoboje nari imboho ya maboko umugongo inyuma bampagaze ko umugongo sinshora kumenya ibyo bakoresha ariko baragutera ikintu none ukumva amaboko yose aracitse ukumva ntukicumva intoki yo ziri nta nakimo
hanyuma uri kurivuza bararavye ivyo barabona yuko batangaruka zirimwo hama ahandi naho ari warababaye byagenze gute
kwivuza ndiko ndivuza baramvuje mugabo hari ivyo batambwira byose ndibuka nk'umuganga umwe kuko twavujwe na HR turi impunzi ariko umuganga nasanzeho arambwira ati ndakeneye kuguha kado ndamubaza nti kubera iki ati warantangaje ati nabaho ntabwo nari nzi yuko nere yo zamaze kubatushe zikangura ati ibyo twagukorera byose ntabona ko ari byo kugira ngo wewe ugarukane icyizere ariko nabona ko dukora imfa gusa kutazongera kuba muzima amaboko ndibuka uwo muganga ndetse ko twahuriye akambo nuko nta bushuti twari dufitanye ntiyaranzi ico gihe nakize ambonye twambwiye iryo jambo yarampaye amverope 35,000 ambwiye ati warantangaje ntabwo nari nzi ko ibyo two turakora imfa gusa kutazokira hama naravuwe ikindi kintu nari mfise cari gisebe nazanye ku munwa gikomere caho nakubiswe crosse inkoho bagomba kunkura mu amenyo na gasikatrice gatonyi wo nukabaye gato iyi narakomeretse ku buryo bw'uko umuti betadine bawusuka ngaha ugatunguka hefu kandi niho hantu hambere navuye amaraso menshi kuko mu rugo aho bankuye aba banyi twari tubanye bari ko baratelefona ama famiye iyo bareti wa muntu bamutwaye mu ijoro twe tubona mu rugo ibintu birasambaguye mu rugo harakirikizi baca amaraso menshi uko bamboshe nubitsinda hasi bampagazeho mu mugongo bamboha amaboko nakomeretse ku munwa nibwo amaraso menshi yasigaye ngaho ayandi ndetse anjaho ku mpuzu no muri ya misenyi yo mu mijyami cyangwa yo mu ngagara ko bantwaye kujyo bw'uko n'abantu bo barambonye nk'amasaha ya saa munani ndibuka ko hari imodoka badutwaye n'imodoka y'igipolisi twunguruje tuja kuri katedrale aha uza gushika kuri rompwe uja gushika nka kuri rompwe ya kotebu hari imodoka y'umuntu yari karaja ku kazi kiwe hariya ambonye mu modoka ejo kuba dusuka kuri pickup hejuru poitrine yose ari amaraso ari ivu iryo najyamyemo bamboshe bari ko baramboha yataye kiribra afite imodoka agonga zi ya trottoir zahajya kuko nyamuntu yaranze nasa nabi amaraso yanyumiye ko uko nabaye kuva mu gitondo kuva amasaha ya saa cyenda y'ijoro gushika nka saa cyenda yo ku murango nari nk'imeze uko
none gejuwe uwe ko vyakubaye ko ubona wabikuye mwiki wewe ubivuga kwiki muri rusange
bo ibintu vyambaye ko sinovuga ngo ndumva nshaka kwihora ngo ndumva nshaka guhura n'uwankoreye ibi ngo nenda mukorere ibyo yankoreye nuba mbaye nkawe ikintu ca mbere hariho benshi bapfuye hariho benshi bakomerekejwe nk'uko hariho benshi bababajwe nk'uko ikintu twohakura nuko twobona yuko mu gihugu hakiri ikibazo hakiri abantu ubu munsi bigisha amacakubira abantu kuko jewe nimba noba naje gufatwa nzira ko nagize manifestation nase manda ya gatatu ya Petero nkuru nziza ntibyari bikwiye ko nkoregwa ibyo kuko ndiko ndakorerwa izo torture ntandahamwe nabwirwa manifestation nabwirwa ubwoko gukubitwa no kubabazwa nabwirwa ubwoko ariko umuntu akabona ko umenga yabazize manifestation rero ibyo rero byose niho tugera niho je kubwanje ngera nkagaruka nkabona yuko igihugu kiracakeneye
ivyo ubwoko babikubwira gute
babimbira ko atatuzo abatutsi atantambwe tuzobaterana ko bababeshe ko bagize nte nuko je ico kibazo nta bucuko hari kibazo c'abatutsi ntaco nabona na tortiwe cyane no mu bagomba kundangiza mu mwanya bambwira ubwoko komiseri Félix yambwira ubwoko ambwira ati umututsi nkunta ntandara na sinshobora kumumarana n'isaha urumva nabwiga ubwoko kandi ataka ibazo c'ubwoko kihari ndiye kuvyo mbajije niho mbona yuko igihugu tutarimo no munsi uriya mu president kiyoboye ntabwo twamutoye ariko je nza numva amajambo yiwa mwamwe avuga nkumva avuga amajambo mazima nkumva kumengara babazwa n'umuntu yicwa zirubusa niho muco noterera yuko aho nawe yohaguma cyane noneho akagaruka kubiwe niwe umunsi wovuga ko ari papa w'abarundi hariya niwe ufite ijambo rya nyuma niwe ukomanda ingabo niwe ukomanda magistrature nakora ibishoboka byose akuru ubwicanyi mu bantu kandi noneho hakogwa n'ingamba zikomeye zo kwigisha abantu bahenzwe bigishijwe ku kibazo kiri mu gihugu ari ubwoko babigishe gushasha bigisha abantu kubana babigishe ko babumvishe ko kibazo cy'ubwoko atakihari ndemeza ko atakihari ko ntacona nta muntu dusanga ubwoko n'umutwe dufitanye ikibazo ivyo nabibwirwa n'izo nyamaswa sinanze ko ari abapolisi cyangwa abasirikare nabone imyambaro bashobora kuba bari nimbonera kure
uyu munsi none wewe nk'uwo ico kwereka ku butungane bari bushobora bushobora kugufasha no musu butungane wabufashe wabusabiki
bo musi nico nyeneka ku butungane bari bushobora kumfasha icambere no busaba ku kuntunganiriza kundenganura narenganijwe naragizwe kimuga ntategezwe kuba kimuga ico gihe narasahuwe urukomba amazi ikintu cyose nari ntunze kuko no kubwira duhere no kukantu gatonya nari ntunze telefone zibiri izo telefone zibiri narakubiswe ndazizira ziri muri bo uwa mbere yazishikiriye yambaye impuzu z'igipolisi yarazinyikanye arazitwara jende ko ndakwitwa amaze telefone ndabwa nti nimwe muzifise baransa kuvyemera ntiyigeze azishira habona nta kintu nakimwe bazirondeyemwe muvanga ko arakora mankete muri telefone cyerekana ko no kwiba byaba bibazanye uwa mbere yazikoze ko yarazinyikanye arazimira ndakubitwa cyane ndazibazwa baratora chargeur ya amasharger yazo mu nzu barazimbaza ndazibura ndabwira ko zifiswe n'umwe muri bo bidakunda ko ndabere ko ariwe bikagaragara ko muko kuza harimo no kwiba ubwo rero ubutungane rero bubayeho bwa dutunganiriza uretse nkuko nkanje bamwe mubayoboye ico gitero cyakozwe wanje ndabazi nubwo ntazi bose nabo bari kumwe mugabo baraze equipe zabo abo nabantu rero bakenewe kugorogwa kwigishwa bakamenya ico rico ubuntu bakamenya ico kuba umuntu no kubaha agateka kazi na muntu kundi muntu tabandi beshi no vuga ngo ndiko ndasaba ko ntabwo nzi byo bajejwe bategetse ni beshi ubutegeka igipolisi yari ya mu commune yita umutegetsi abamu gasangana zambonera kure ziriko zirica abantu umutegetsi munini no vuga ati no saba icyo marira igihugu ni president w'igihugu ndayishimiye Evariste ntawe nzi ntaho ndamuzi sinamutoye nari mu buhungiro ariko mu gihugu izina nari ndarizi kumubona kuri televiziyo nari ndamuzi ariko ubu munsi nza numviye ari karavuga agaragara nk'umuntu ushaka amahoro ugomba gushira amahoro imbere nk'umuntu ufite ikigongwe ababazwa n'abandi bantu barenganywa bicwa bazira ubusa ariko ukongera ukara ugasanga nubwo abivuga ukamenga nta mbaraga afise nta bubasha afise bwo kugorora ibyo byose ubwo rero ico mvuga n'ubu nubwo tutamutoye na hagarara nk'umuvyeyi w'umuryango nk'umuvyeyi w'igihugu kuko igihugu barya ni umuryango abarundi umuntu azozana ngo abarundi ngo bavangure ngo abitamo kaya naya ntabwo azobishobora mwarabonye ko baje mu muhanda biyamiriza nkuru nziza ubwoko bwose bwari bufatanye mu nda baje hamwe abakomeretse bagaterwa na bagenzi babo batitayeho ibyo by'ubwoko rero nka president wa republika ico no mugira hinama nuko yo kuba kubwo bumwe bw'abarundi nyene uko buri hama ibyo bipfa mutima nabo bihaye ingendo yo kwica no kugirante akamenya ico bakoza bakabarengutse imbere y'intahe bakabahana bakabahanura bakabigisha kuba abantu